Ulindo, wenzani umaskandi.
Kule lockdown, kodwa ngishilo ngathi ukhona umthandeni, asothembisi ke thina manga. Eh manga besikhulume into iyenzeka. Khawule sizwe, asibingele sikombele kwintokozo kwivumo wethu.
Ola mphilisa tho.
I'm going to go to the hospital.